The Mayor Chief Elections Officer, Mr. Sam Alfandika. Management and staff from Malawi Electoral Commission, members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. This morning, the full commission, that is the commission of seven of us, met, and we were finalizing the calendar for the elections. So this afternoon, we'll be releasing the remaining part of the by-elections calendar after a postponement that occurred due to court processes. We are now prepared to hold the by-elections in Mangochi West, Mangochi North East, and Palombe North constituencies on the 15th of September, December, 2020. And before I give full details, let me explain the background to the vacancies and the electoral activities being planned. The three constituencies fell vacant because the courts nullified the 2019 parliamentary election results as follows. And so far as Mangochi West is concerned, it fell vacant on the 20th December 2019. Mangochi North East fell vacant on the 8th of June 2020, and Palombe North fell vacant on 22nd June 2020. Having done the preparatory work, I am pleased to announce that the processes leading to the conduct of the by-elections in these areas will be as follows. Voter verification and registration. The Commission had initially planned to conduct voter registration in all these three areas to allow those that had attained the voting age or failed to register in the past election to register this time around. The process commenced on the 14th of September and was supposed to run up to the 27th. However, on the 18th of September 2020, the Commission was served with an order of injunction restraining it from registering new voters in Mangochi North East constituency. The matter went for a full hearing, and on the 7th of October 2020, the court decided that only those that had registered for the 2019 elections would be entitled to vote in the upcoming by-elections. In accordance with that judgment, there will be no voter registration in those constituencies this time. The implication of this is that all those that registered as voters in preparation for the fresh presidential elections, whose certificates start with F20, and all those registered in preparation for the by-elections from the 14th to 27th September, whose certificates begin with B20, will not be allowed to vote. Their names have not been added to the voters' register. And regarding voter verification, the Commission will not reopen the centers because this activity already ran from the 14th to 27th of September 2020 in all the three constituencies. The order of injunction only restrained the Commission from registering new voters in Mangochi North East, but the verification exercise continued during that period. It is the belief of the Commission that all eligible voters had the opportunity to go and verify their details on the voters register during that time. And from the registration of voters from 2019 elections, the registered voters from each constituency are as follows. In Mangochi West, there are 15,285 females and 11,905 male voters, giving us a total of 27,190 voters on the register for Mangochi West. For Mangochi North East, there are 20,359 female voters and 11,142 male voters on the roll, giving us a total of 31,501 voters for Mangochi North East. And for Palombe North, we have 16,757 females and 11,913 male voters on the roll, giving us a total of 28,670 voters. Nomination of candidates. The position taken by the Commission regarding candidates remain as communicated to all stakeholders in the press statement dated the 12th of October 2020 and also the letter of the 30th of October 2020 to individual candidates who participated in the 21st May 2019 parliamentary elections. Let me reiterate that the Commission will maintain the candidates who contested in the 21st May 2019 parliamentary elections together with statuses and party affiliations as ordered by the court. New candidates are not eligible to contest in these by-elections. This is because These are by-elections emanating from court nullifications. In situations where a candidate has withdrawn his or her nomination, the withdrawal will be dealt with in accordance with the law, and there can be no substitution of a candidate. In a matter of days, the Commission will be formally publishing the names of the candidates who will be participating in these by-elections. The Commission will also issue a notice that there should be the pause. The following is the list of the candidates that will be contesting in these respective constituencies as we speak. For Mangochi West constituency, there are 7 candidates. There is Gomani Banda, who is male and is standing as an independent candidate. So the names are just being given in alphabetical order of the surnames. Then there's Joyce Moses Chikumba, female, an independent candidate. Then there's Geoffrey Meleka Mark Chiwondo, male, for the DPP. Simeon Harrison, male, independent candidate. Ruben Kanyama, male, independent candidate. Beatrice Eileen Luanda Ngaunje, female, for the MCP. And Stanley Jube Piri, male, for the UTM. For Mangochi North East constituency, we have Duncan Mana Kasim, male, for the UTM. Idi Kalosi, male, for the UDF. And Martin S. Chikati Nyengo, male, an independent candidate. For Palombe North constituency, we have Mavuto Bokosi, male, independent. Esther Wadi Kazembe, female, MCP. Wilfred Goodwin Lipita, male, independent. Justin Samuel Mokoa, male, UTM. And Promise Salima, female, independent. The following 2019 candidates have informed the Commission that they have withdrawn their nominations and will not be contesting in the by-elections. Honorable Anna Kachiko, who was a candidate for the Democratic Progressive Party in Palombe North, and also Mr. Patrick Milioni, an independent candidate for Palombe North as well. In accordance with the law, their nomination fees have been forfeited, and in formal communication, the returning officer for the constituency will inform the voters of these withdrawals. Would like to remind all electoral stakeholders, political parties, and the electorate that it is an offense to force, induce, or influence a candidate to withdraw from an election. Section 46(5) of the Parliamentary and Presidential Elections Act says that a withdrawal of a candidate must be voluntary and must be under oath sworn by the candidate before a commissioner for oaths. As we go into these by-elections, let everyone be aware of these provisions and avoid contravening them. All the nomination fees that were paid for the fresh nomination that took place on the 7th of October will be refunded to the candidates accordingly, and the Commission will be contacting the candidates directly on this procedure. The official campaign period started on the 10th of September and is still running, and as per requirement of the law, the campaign shall end at 6 a.m. on the 13th of December 2020. Any campaign activity conducted after this period will be deemed illegal, and the Commission will not hesitate to take necessary measures against those who indulge in such violations. During this campaign period, the Commission is urging all candidates, political parties, and their followers to refrain from inflammatory language because this stirs violence and infringes on other people's rights to campaign freely. Candidates are encouraged to practice issue-based campaign and express themselves within the confines of the law. We believe in the Commission that people will not vote for you because you used improper language or intimidation, but for presenting a candid manifesto which they identify with. The Commission would also like to advise political parties and candidates to ensure that COVID-19 regulations as published in the Government Gazette are adhered to in the conduct of their campaign functions. All people attending rallies are also reminded that it is their personal responsibility to ensure that they take precautionary measures to protect themselves by wearing face masks, observing social distance, and washing their hands when attending campaign activities. Printing of ballots, the Commission, through a competitive process, already identified Augurea Printing and Publishing Company as the printer for the ballot papers. The Commission will advise If it would be possible to go and supervise the printing process in view of the COVID-19 travel restrictions, and if possible to travel, parties and stakeholders will also be advised to send their representatives if they may wish to do so. The Commission, as has always been the practice, will share the itinerary of the plane bringing the ballot papers, and all will be invited to witness the receipts and distribution process in respect of the ballot papers. The Commission will use the photos and symbols provided by the candidates in 2019, and where appropriate, there may be need to verify the ballot paper templates, but will basically be using the same templates that were provided last time. Submission of names of party representatives and observers. All candidates, political parties, and civil society organizations are advised that the deadline for submission of names of representatives and observers is the 4th of December 2020. All names should be submitted to respective MEC district offices for accreditation. Political parties and independent candidates are allowed to place up to 2 representatives per polling station and also 2 representatives at the district tally center. Political parties and candidates are also advised to place a maximum of 6 representatives at the national tally center. Pre-checking of polling materials. The Commission has included a date on the calendar for pre-checking of polling materials. For this by-elections, this will be on the 14th of December 2020 from 9 a.m. in all the polling stations. On this date, presiding officers will open and check all the election materials, including boxes for ballot papers, to ensure that they are correct and in right quantities. Representatives for all candidates and contesting parties are encouraged to be present during this important exercise, as this is part of the Commission's efforts towards enhancing transparency in the electoral processes and ensuring that all materials are available before the actual polling day. However, it's important to state clearly here that this exercise will proceed even in the absence of political party representatives should they fail or be late in showing up. Polling, vote counting, and results announcement. The polling will take place on the 15th of December 2020, starting from 6 a.m. up to 6 p.m. When going for voting, voters should remember to take their voter certificate for easy identification. However, if they lost the certificate, they should still go to the center where they registered, and the presiding officer will assist them to vote. Vote counting will start immediately after polling at each of the polling stations has closed, and results for each polling station will be presented to the district commissioner, who will in the end deliver the results physically to the commission at the mentally center, which will be set up in Blantyre at this time. The commission is expected to announce the results any day from the 16th of December 2020 in Blantyre once the vote tallying has been concluded. Insofar as the COVID-19 situation is concerned, the Commission would like to urge all Malawians that the COVID-19 pandemic is still among us. Although the statistics are pointing to reduced incidence of COVID-19, we should not take any chances, and our measures must be followed as guided by the Presidential Task Force on COVID-19 and the Ministry of Health. Our appeal goes to all political parties and candidates to ensure that they observe the COVID-19 regulations and take every measure possible to protect their followers and supporters. We are not safe from COVID-19 until everyone is safe. And our special appeal from the Commission therefore goes to individual Malawians that will participate in these by-elections in whatever way. They should ensure that they take protective measures in order to protect themselves, but also to avoid spreading the coronavirus. The Commission is appealing to all registered voters in the 3 constituencies to exercise their right to participate in these by-elections. Voting is an opportunity to exercise your democratic right to choose the leaders who you want to represent you, in this case, in the parliament. We would like to encourage people to come out in their large numbers on the 15th of December to therefore choose the people they want to sit in the parliament from their constituencies. Thank you for your kind attention. May God bless Malawi. May God bless you. Thank you so much. Mwina kungo kamba nkani yomwei machidule mchishewa kufotokozera kuti masanko ubereza amena kwenda kuchitika ku Mangochi West Mangochi Northeast, Komaso Palombe North Constituency. Amene amainila kuchitika pa 10 November kuma analepeleka chifacha mirando ya mainila kukoti. Amala Electoral Commission itakuonsa kuti masanku amene wachitika pa 15 December 2020 kumadera onsewa. Ndipo chifacha oti dongo solo lembaso ma vota anyuani pa kaundulu wa voti linaimitsidwa nda koti. Ndiye kuti Electoral Commission tigwisa ntchito kaundulu amene anagwisidwa ntchito pa 21 May 2019. Ndiye kuti ulendo uno sipakhala so dongo solo lolemba ma vota anyuani mu kaundula. Dongo solo lokaonanso maina mu kaundula linalipo kuyambira pa 14 September mpaka pa 27 September. Ndipo ngakhale tinalandira chiletso chotiletsa kulemba maina atsopano mukaundula. Chiletso chisitinaletse ifeyi kukhala ndi mwayi wapatsa anthu danga lozaona maina awo mukaundula. Ndiye kuyambira pa 14 September kulekera pa 27 September kumadera onse koma kuchitika masankho obwereza anthu anali ndi mwayi okaona maina awo. Koma chifukwa kuti akota analetsa kulemba maina atsopano ndiye kuti munthu aliyense amene certificate yake ya yolembetsera voti imayambira manamba olemba F20 kapena B20. Anthu amenewa sakaloledwa kuponya voti. Ndi anthu okhawa amene analembetsa mavoti mu masankho a chaka chatha amene angakhale ndi mwayi okavota. Tikawerengetsa anthu amene ali mukaundula kuma constituency amenewa ali motere. Kuma Ngochi West alipo anthu amene ali mukaundula okwanira 27,190. Mwa anthu amenewa 15,285 ndi azimayi, 11,905 ndi anthu amuna. Kuma Ngochi North East mukaundula watu muli o vota 31,501, 11,142 amuna, 20,359 akazi. Ku Palombe North kuli mukaundula watu muli anthu o vota 28,670, 11,913 amuna, 16,657 akazi. Kupereka maina anthu opikisana nawo chifukwa choti bwalo linagamula kuti anthu opikisana nawo akhala anthu omwene anapikisana mchaka chatha, sikunaliso kosoweka kuti tilandire maina atsopano koti anthu amene atapikisane nawo. Ndipo anthu amene atsimikiza kuti apanga nawo mpikisano umene wa masankho obwereza ku Mangochi West constituency ali motere: Gomani Banda amuna amene akuima ngati independent, a Joyce Moses Chikumba akazi amene akuimba ngati independent, a Geoffrey Meleka Mark Chiwondo amuna amene akuima ngati candidate wa DPP, a Simeon Harrison amuna akuima ngati independent, a Ruben Kanyama amuna nanso akuima ngati independent, a Beatrice Irene Luanda Ngaunje akazi akuima ngati candidate wa MCP, nda Stanley Jubek Piri amuna akuimira ngati candidate wa UTM. Ku Mangochi North East constituency kula Duncan Mana Kasim amuna akuimira UTM, Idi Kalosi amuna akuimira UDF, ndia Martin S. Kikati Nyengo amuna akuimira ngati independent. Ku Palombe North constituency kuli ya Mavuto Bokosi amuna amene akuima ngati independent, a Esther Wadi Kazembe akazi akuima ngati candidate wa MCP, a Wilfred Goodwin Lipita amuna akuima ngati independent, a Justin Samuel Mokoa amuna akuima ngati UTM candidate, komanso a Promise Salima akazi akuima ngati independent. Makandidate awa ayuza commission kuti iwo saima nawo ndipo apanga withdraw ma nomination nawo. Honorable Ana Kachiko amene amaimira chipani cha DPP ku Palombe North ndi a Patrick Milioni amene amaima ngati independent candidate ku Palombe North. Motsatira malamulo yo andrama yo mwana alipiranga nomination fee imene yonde kuti yapangidwa forfeit tapena yatengedwa ndipo alemberedwa ndi a returning officer kuwafurukuzera anthu ovota zoti anthu awiri amenewa saima nawo pa masankho. Ndipo commission ingofuna kukumbutsa zipani zonse ndi anthu ena onse amene ali ndi chidwi cha masankho amenewa kuti molinga ndi gawo la 46 gawo number 5 la Parliamentary and Presidential Elections Act sikuyenera kunkakamiza kamena kunyengerera munthu kuti asiye kuima nawo pa masankho ndipo aliyense amene angaphwanye lamulo limeneli adzakomana ndi chilango chomwe malamulo amapereka. Kumaso timafuna tifotokozere kuti ngati yena anapanga ma nomination pa 7 October ndikulipira ma fees chifukwa cha ma nomination amenewa ndrama imeneyo ikaenera ikabwezedwe. Kampeni ya kumadera ameneku inayamba pa 10 September titalengeza kuti kukhala masankho obwereza ndipo motsatira malamulo kampeni izayenera kuta pa 6 koloko mamawa pa 13 December. Aliyense opanga kampeni nthawi imene itatha akhala kuphwanya lamulo ndipo adzayenera kukomana ndi chilango chomwe lamulo limapereka. Koma munthawi imene ya kampeni ngati fa commission tifuna tilimbikitse makandidate komanso zipani zonse ndi otsatirawo kuti asagwiritse ntchito mayankhulidwe otukwana kapena kunyoza anzawo amene amabweretsa chisokonezo kapena ziwawa ndiponso amaphwanya maufulu anthu ena. Munthu amapambana mavoti chifukwa cha mfundo zomwe akupereka kwa anthu osati chifukwa choopseza kapena kutukwana anthu ena. Komanso ngati akomishoni tufuna tikumbutse zipani zonse ndi makandidate onse kuti pamene akupanga misonkhano yawo akumbukire malangizo amene tikulandira kuchokera kwa boma amene anapangidwa gazette zokhudzana ndi mavuto a COVID-19. Anthu onse amene akupita ku misonkhano ya chipani kapena ya kampeni akukumbutsidwanso kutali ndi udindo woonetsetsa kuti avala mask kapena akusamba m'manja komanso akupanga observe social distance pamene akupita nawo ku makampeni kuti aziteteze ku matenda a COVID-19. Auguria Printing and Publishing Company ndi amene atapange print ma ballot yowa anasankhidwa patatsatidwa lungosolo lopeza munthu woti agwire ntchito imeneyi ndipo ngati nkoteka pakhala mwayi okaonerera kusindikiza kwa ma ballot paper ku madongosolo onse tidzaliulutsa patsogolo ngati zidzakhale choncho ndipo ngati a zipani kapena anthu amene akupikisana nawo akufuna kukaonera nawonso dongosolo limeneli adzapasidwa nawo mwayi. Ulendo ubweretsa ma ballot paper amenewa tidzaulutsa kuti zidzafika tsiku lakuti kuti anthu onse akaonerere nawo pamene katundu akulandiridwa komanso pamene akugawidwa kumapita kuma constituency onse. Tidzagwiritsa ntchito zithunzi ndi makaka amene makandidate onse anatipatsa mu masankho a 2019 ndipo ngati kuli kwayenera tidzakhala mwina ndi mwayi woti iwo adzaone ma template athu. Akuwuzidwanso makandidate onse ndi zipani zonse komanso mabungwe omwe saboma kuti tsiku lotsiriza kulandira mayina anthu amene akufuna kukayimirira zipani kapena kukapanga nawo observe masankho ndi pa 4 December 2020 ndipo mayina amene wakaperekedwe ku ma district office athu kuti tikapanga credit. Zipani ndi makandidate ali ndi ufulu opereka anthu owayimirira awiri pa polling station iliyonse ndipo angatoso pereka owayimirira awiri pa district talent center ndipo ku national talent center zipani ndi makandidate onse ali ndi ufulu obweretsa ma anthu owayimirira okwanira mpaka na 6. Pa 14 December 2020 kuyambira mmawa 9 koloko kuma polling station konse anthu akakhala ndi ufulu okaona kuti katundu amene tukagwisa ntchito pa 15 December alipo okwanira ndekuti oyimira zipani kapena makandidate angatokhala ndi ufulu kakhala nawo pa mwambo umenewu. Cholinga cha mwambo umenewu ndikuonetsetsa kuti katundu tamulandira oyenera komanso talandira okwanira kuma polling station konse ndekuti oyimirira makandidate ndi zipani zonse akupemphedwa kuti akakhale nawo kumwambo umenewu undi njira imodzi yone sasa kuti masankho athu akupangidwa mu njira yone sazonse pambalambanda ndipo ngati pali zoperewera anthu akadzoti zipangika kapena tikakonza bwanji mavuto ngati amenewa koma tikumbutsane kuti ntchito imene ikachitika kuyambira nani koloko pa 14 December ngakhale anthu oyimirira zipani kapena makandidati atakhauti sana afune kubwera kapena achedwa mafoto azachitika pa 15 December kuyambira 6 koloko mamawa mpaka 6 koloko madzulo ndipo tikufuna takumbutse anthu ovota onse kuti popita ukavota asayiwale voter certificate yao kuti asakavutike kuasindikira koma ngati ina atayika kapena sikupezeka manjira ina akulimbikitsidwabe kuti apite ukavota kudera lomwe analembetsa ndipo a presiding officer apa polling station yao akayang'ana dzina lawo mukaundu la vote ndipo likapezeka akapatsa mwayi woti aponye vote yao ndipo mavoti akayamba kuwerengedwa pamene itatseka pa polling station ndipo zotsatira zochoka polling station imene zikatengedwa kupita kwa DC amene atakaende nazo kubweretsa ku tally center yomwe itakakhale ku Blantyre ndipo chiyembekezo chathu ngati commission zonse zikaenda bwino tikuyembekeza kukalengeza ma zotsatira za masankho amenewa pa 16 December ku Blantyre mongo wotsindikanso tufuna tikumbutsana malawa anzanga kuti matenda a COVID-19 alakalinafe pakati pathu ndipo ngakhale manambala anthu odwala matenda wakukhanga takuchepera ife tikufunikabe tikhale anthu acheru osanyalanyaza kumvera zoma akutiuza presidential task force ya COVID-19 komanso au nduna wa zaumoyo tufunanso tikumbutse zipani zonse ndi makandidati onse kuti akaonetsetse kuti akutsatira mfundo za COVID-19 ndi kuyesetsa kuti kulikonse kuma akapita akateteza anthu awo amene akaonera misonkhano yawo komanso akadziteteza iwo ndi kuti asakhale anthu amene akufalitsa matenda amenewa kwinanso kungokumbutsana malo ina aliyense kuti ndi udindo wa munthu ina aliyense kuti ngakhale akutenga nawo gawo pa masankho obwereza amenewa iwo akadzisamalire ukhondo wa moyo wawo komanso kusamalira kuti asakhale munthu wofalitsa matenda amenewa ife ngati ku electoral commission tufuna tikumbutse anthu onse amene ali olembetsa mukaundulo wa voti kumadera atatu amenewa kundi udindo wawo ndi ufulu wawo kukasankha anthu owayimirira ku nyumba ya malamulo ndipo ife chiyembekezo chathu nchoti anthu akautenga udindo umenewu mwa siriyasi ndipo pa 15 December akatuluka kuti akavotere munthu wakukhosi kwawo mulungu akudalitseni mulungu adalitse dziko lathu la malawi sikomwe kwambiri.